ngisho isettle cloth asuka lapha na 1000 meters njengamanje ake sibheke ukuthi kwenzakalani ke lapha yana anga lapha Edge of Tomorrow lapha yana ukhona lapha yana bese uyabheka lapha na Hurricane Cat uhamba phambili beno feel the wind ukhona Lady Lancelot lapha na uhamba naye lapha na Edge of Tomorrow bese kuba uyena o York lapha yana take note usemva kwaba Rosa Ozero yasondela kaina Winning Beauty ayezanga ngempela yasondela njengamanje odlula lapha ku 500 meters njengamanje asondela kahle kakhulu ke njengamanje uyambona Hurricane Cat uhamba phambili lapha na feel the wind ukhona lapha na Oyoko laphana emva kwabo laphana Lady Lancelot Edge of Tomorrow Rosa Ozeria take notes bese ba Winning Beauty laphana ekugcineni yasondela kakhulu ke njengamanje Feel the Wind laphana uyena hamba phambili no Hurricane Cat Edge of Tomorrow laphana uyazama nange laphana Oyoko take notes ukhona Lady Lancelot laphana ake sibheke ke manje yoshawula yini Hurricane Cat uyena hamba phambili Edge of Tomorrow nawe uyasondela Rosa Ozeria laphana asazi ukuthi lenkomo number 6 muziyeni Edge of Tomorrow laphana washiya laphana u number 7 Rosa Ozire laphayana, Hurricane Cat na ube khona laphayana. Besoba Feel the Wind. Kodwa ke sibona ufakazike njengamanje. Ngamehlami athi unumber 6 Edge of Tomorrow. Ake sibheke kodwa ke naye iEnglish esibonisa kahle. Uyambona laphayana ukhona Hurricane Cat. Feel the Wind lapho bese phelelwa umoya laphayana. Weza lapha uRosa Ozire laphana eza kanzima kakhulu uRosa Ozire. Kodwa njengamanje sithi Edge of Tomorrow. Bese kuba uyena uRosa Ozeria laphana elandelayo bese kuba uyena ke u Hurricane Cat ovali quartet laphana u Feel the Wind Lady Lancelot take note oyoko laphana eze kahle kakhulu laphana ake sibabongeleke laphana ka Nathan Cotton umqeqeshi wehashike lapho Nathan Cotton umgibelo yasho umuzi yeni u Mr Stinky Poo umnikazi wehashi leli yasho lapho Pretoria laphana u Mr GJ Armitage Ifinile ka Master of my Fate yaze egcineni yakwazi ukuthi khosa qale kaolayini umuzi yeni ehune lapha na kahle kakhulu Nathan Cotton omuhle kakhulu kumjaho yavuleka ke manje pick 6 asanga nemjaho wesine lapho sizivula khona i jackpot